Already kati ya qualifying, katuja kulaba final.
The time. Haina kuwa number 4.